kugira ngo bashobore kwiga ingene dukora ibijyanye na gateka zina muntu kuko muri Afrika twibaza ko uyu mugwi uri mu migu ya mbere yashoboye kuduga n'ingoga kandi izwi ko yakoze ibintu byinshi byatangaje abantu ariko ikibabaje ni ngene amakuru yatanzwe n'amaradio amwamwe yemeza ko umugwi igenga ugira gateka zina muntu atana kimwe wakoze mu gihe tuzi ko kuva badutabaje abari mwibohero bakavuga ati hari umuntu yakubiswe aramerekwa nabi twaciye twishikirayo
iteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banyinkwanye bacuma muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze mu makuru yagezwe ko ariko aravugwa cane amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zitandukanye naza kukubwira ku makuru avugwa muri politike inkuru zivugwa mu rutungane mu mutekano wa gatega kazi na muntu ndetse n'ibindi bitandukanye biba biriko biravugwa cane mu ngingo nkuru zano makuru imbere yuko nzigushikiriza nakwibutse kubanza gufyonda kuri subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikigwa nazo mu ngingo nkuru turaza kubabwira kuyarabana n'ubutungane aho umurwise ni DH Burundi ubeshuza abavuga ko utatabaye umunyororo yari yakubitiwe mwibohero rya Ngozi turaza kubabwira uko vyatangajwe na Dr. Sixte Vigne Nimuraba Mwiyandu makuru kandi ndaza kukubwira ko umurwi Severi ariwo ugiye gufata mu minwe amadosiye yasigajwe na CNTB ndaza kubibabwira muri yandu makuru bikaba vyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye Mubirabana na gateka kazi na muntu kuri uyu wa gatatu genekerezo rya 17 myandagaro 2022 umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu CNIDH Dr. Sixte Vigne Nimuraba akaba yakiriye intumwa z'umurwi w'igihugu camarize jejwe agateka kazi na muntu ndaza kubibabwira muri ano makuru navyo nabiteguye mu buryo bwito nido Arina yandi yatandukanye ariko aravugwa ndaza kugenda ndaye gushikiriza wewe ico tegerezo gukora co nyene n'ukubana natwe gushika dusozerera no makuru kana vyo nda kuri subscribe maze ukanayasangiza bagenzi bawe kugira igihe cose turonsa makuru nabo baraje bashikirwa nayo Banyinkwanye bacu kana no makuru tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga Ino nkuru ivuga ko umurwi Severi hariwo ugiye gufata mu minwe amadosiye yasigajwe na CNTB. Mu gihe haheze amezi atandatu umurwi w'igihugu jejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB urangirije ikiringo cawo abari barituye uyo mugwi ariko batari bwatunganirizwe ngo amadosiye yabo azosha ajanwa mu murwi Severi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ivyo bikaba byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mwiherero yagiranye n'abarongoye imigambwe hamwe n'ababuramatari igitega muri Saint Jean Paul wa kabiri ku magenekerezo ya 11 ya 12 myandagaro 2022 ivyo habishikirije mu gihe gushika ubu abari barituye uyo mugwi nubu bari bacibaza kazoza kama dosiye yabo kandi mu migambi ya leta harimo gutsimbataza imigwi ya Severi na CNTB kugira ngo abarundi nibagome mu gahinda kivyakahise kuko nkuko vyashikirijwe na Evariste Ndayishimiye igihe yariko ari yamamaza Yo rero akaba ari inkuru yatangajwe abantu bamwe nabandi bakaba babona ko ibibazo vyabo vyo babigiye gutoregwa umuti kuko bari barihebuye Nari nabikubwiye mu gutangura ano makuru konza no kukubwira kuri ino nkuru aho CNIDH yakiriye intumwa z'umurwi w'igihugu ca Mali zijejwe agateka kazina muntu Kuri uyu wa gatatu genekerezo rya 17 myandagaro 2022 umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe hagateka kazi na muntu CNIDH Sixte Vigne Nimuraba yakiriye intumwa z'umurwi w'igihugu ca Mali zijejwe hagateka kazi na muntu aho zaje mu rugendo shure rwo kwiga ukuntu umurwi CNIDH Burundi ukora hamwe no kubashimira ukuntu wa murwi wafashije CNIDH yo muri Mali gushika kuri stati A Nijambo ryiwe Dr. Vinye Nimuraba kaba yamenyesheje ko CNDH Burundi nezerewe ko umurwi CNDH Mari waraye ushizwe warayushizwe kuri stati A ubifashijwemo na CNDH yi Burundi. Kabari yongereye avuga ko atari irya mbere uwo murwi ufashije imirwi yo mu bindi bihugu mu kuvyigisha uko ikora mu bijanye no gutunganya akazi, gukora amaraporo, gushika ku rubuga ndetse n'ibindi, aho mbere ngo waheruka gufasha imirwi ijejwe yagateka kazi na muntu mu bihugu vya Gabon, Cameroon, Togo na Mauritania.
Ni kuvuga ko baje kugira ngo bashobore kwiga ingene dukora ibijyanye na gateka kazi na muntu, kuko muri Afrika twibaza ko uyu mugwi uri mu migwi ya mbere yashoboye kuduga n'ingoga kandi izwi ko yakoze ibintu byinshi byatangaje abantu kuburyo bashaka bavuga ati twobigira ko twashobora gushikira intambwe duteye. Hama tubibutse ko atari ubwa mbere, ego ni ubwa mbere baje haje umugwi ungana gutya kwiga kuvyo ingene dukora. Mugabo twibutse ko twari tumaze imisi tugenda mu bihugu bitandukanye badutumiye kugira tushobore kubigisha abandi bashobore gukora ibijanye na gateka kazi na muntu neza gusoma. Mu misi heze twaragiye mu gihugu cha Gabo turigisha abaserukira imigwi yabo ya gateka kazi na muntu, icyo twakoze twebwe kugira dushike ku rugero turiko. Hanyuma duhejeje twaragiye mu gihugu cha Cameroon aho twigishije cyane cyane ingene bakora, cyane cyane ingene bandika raporo, kuko twasanze bo bashobora kumara imyaka ibiri bataraheza kwandika raporo n'imwe. Mugabo turabigisha ingene bashobora kugira kugira ngo amaraporo ashobore kwandikwa, turabigisha n'ingene bashobora kugaburira akazi. Kuko twebwe nkaha muri komisiyo yo mu Burundi umwe umukomiseri usanga ariko arakora kimwe, uyu ndi ariko arakora ikindi, tugaca tugenda tugaca duhuriza hamwe. Ahandi usanga ariko hakora umuntu umwe ntibamenye n'ingene bigenda, ni kuvuga ko tuca tubafasha kugira babitahure. Hanyuma ikindi cya nyuma kandi gihambaye, bashimye kuza mu Burundi kuko kuva umunsi wa mbere batangura urugendo rwo gusaba kujamo kugira babe bariwe barabe urugero bageze ko bashobore gushika kuri statut A, baciye babarungika mu gihugu cy'u Burundi. Nitwe twabafashije guhera ku munsi wa mbere ingene bategura amadosiye, hanyuma turabaha impanuro gushika barunka iyo statut. Nico gituma rero bavuze bati twebwe tugenda murabizi no mu Burundi iyo umuntu yagufashije kugira ngo ushobore kugira intambwe ubwo mumubona bavuze ati reka duhere babandi badufasha, hanyuma tubaze ko atabindi kugira dushobore kubandanya twunga n'ubumwe gusumba, kuko ubu twabafashije kugira bashike kuri statut ankiyo turi kumwe. Mugabo mu bindi tuzovugana tuzobereka ingene tuganira n'inzego zitandukanye z'igihugu ingene turonka n'uburyo bwo gukora, kuko nabo baracabikeneye.
Ijambo ryiwe Agwibu Boware arongoye umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu muri Mali ari kumwe n'abakomisiyoneri bane, bakaba bashimiye leta y'u Burundi kukuntu yabakiriye no mukuborohereza kubaha uruhusha rwo kugendera u Burundi mu rugendo shure. Nari nabikubwiye muri ano makuru ko nza kukubwira ku nkurira abana n'ubutungane, aho umurwi CNDH Burundi ubeshuza abavuga ko utatabaye umunyororo yari yakubitiwe mwibohero rya Ngozi. Umviriza Sixte Vinye ni muraba uko asigura ingene vyagenze.
Twe turemeza ko arivyo, ariko ikibabaje ni ingene amakuru yatanzwe n'amaradio amwamwe yemeza ko umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu atana kimwe wakoze. Mu gihe tuzi ko kuva badutabaje abari mu ibohero bakavuga ati hari umuntu yakubiswe aramererwa nabi, twaciye twishikirayo ko twe twatanze amasaha 72 yo kugira tube twishuye canke twashitse aho twumvise inkuru buri umunsi wari wo wose. Twe twarashitseyo hanyuma turabona uwo muntu yasinzikarijwe ubuzima, hanyuma tumaze kubibona tukandika raporo turaheza turagenda kurondera mu procureur kugira ngo ashobore kumenya ibyo byabaye mu gasho muri prison. Hanyuma nawe aratanga umuja kugira amatohoza arugurana dossier, ibintu birakogwa ku buryo n'urubanza rwaciwe uwo yakoze icyo cyaha. Ubwo nyine yaciye abanza arakugwa mu mabanga bari bamuhaye mu ibohero, hanyuma urubanza ruciwe amucira imyaka 5 yo gufungwa. Ni kuvuga ko byiza twoshima ko abaza baramenyesha amakuru bofuma batubaza kugira ngo bashikirize amakuru bazi neza batohoje, naye handi ho byoca bituma abantu bagira batahura kutariko.
ngayamwe mu makuru yaragezwe yavuga gatandija nino ngamu gihugu cy'u Burundi abanywanyi bacu bifuza kurajwa mu mbere bashikiyo na makuru n'ibiganiro mwene nyi bufyo ndakuri subscribe twashira ko inkurika gushikira mu ba mbere mukanya ndaza nkubwira nibindi biriko biravugwa irya nino